Yes, my name is Kexikuru.
Business woman, Louis. boogie. Check them by if you don't know what I'm talking about. One way when I can now walk is a cab. 33. Every Jesus of the sea.
Simon, Simon, where we came, Bulobe, oh. of evil foundation. Daddy.
Okwere nkara na otutu umu okolobia na umu agbogobia ma ndi nile bu mkpagbu di iche iche no n'elu gi n'oge awa na ebere ga akwa. Na asi gi Chukwu. Cheta ha bia wi koro gi. Ma di ki na n'onu n'oge awa ka Chineke na we buru mkpagbu gi we gozie gi na aha Jesus.
¡Gracias! Quiero a un que me va a parar, no soy a un, o no curo. gidigidi he Chama mochi asepere Yebi no tanu e Obo manya kina mu Obo nazu kina ta Yeso kuna dima Mano weru zom toro kima ta Obo nuzon ke Jesus Onye ne menjo e Mwane mu putano na jo Onye na nara madala ya o Kwe baga nime ya o Maka no kwewe na lanewe o Kayi sobe chine ke mo Aga bago muso meri, meri o Wane woke Gavano muso meri Wane wanye Gavano muso meri Yoyinye ne sirike o Jobanu nuzo meri Kyonye na chego Jobanu nuzo meri Kyoyayaya na digaga o Jobanu nuzo meri Nki wata pukwa Inedi na edete Jobanu nuzo meri Nuzo meri genye gaga Jesus, keep us on Mary Nepopoya. Oye, my brandy, make it. Take a hoopoos on you. Zom Mary, Zom Mary, Zom Mary, Zom Mary.
ọnụ ọgbakwara n'ime ọkụ weburu potmoni fire ọ wuchiri nobody trap wee mee goloyati iwe goloyati ụkọdọ ọ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ n'ụbọchị taa ewu n'ebe m na-arụ ọrụ a promotion wee dị onye nsọ wee bịa ike na-ebube oche ihe na-ekwe omume wee mebe n'isi anyị wee
¡Suscríbete!
gawa. Ọmọ bọ bu ni no ni mi awe lo nwe gi na Jesus. Akala ta bu bu lo ku na
to gi na. Ima ku ru si no zu.
Ni ma ya miri mo ku ro bo we di ma.
Ima ku ru si no zu.
Chao.